ndugu brother mpenzi mtazamaji, haka ni kadogo nani, haka ni kadogo lakini kakaletwa kwa pale jeshi ya pare dhonoi. Ah, cheki nani, cheki, cheki, ala, ala, amara machezo, cheki wanini.